mama somxala ubaba wazi bandomelele. Mama ndandingahomelelanga. Yintoni ungavisisiyo apho ndandingahomelelanga mama. Mama wandishiya ndimncinci. Wandishiya nomamakho umakhulu egula. Wandishiya nomntana wakhe emncinci mama ena 4 years. Ndina 8 mna. Mama, I wanted to go outside. I wanted to play. Ndibe mncane. Khona into efile apha ku mama. Something inside so strong. Uyibulela wena. Sungixelela uba ufuna uxolo. Ucelela uxolo lwantoni? Mama, ndinalo uxolo. Andizazi noba ndiwubani. Andizizwa. Ndenza into ephambeneyo. Mpilo yakho yobayisala. Ne ke batla ditsole mfutho ke dula kanhle every night thinking my mother umama mo ndizalayo uzawuza. So ngixelele ba u sorry